moko kuom riwruoge makedo ne ratiro mag oganda okwedo okang' mane obila okawo mano mar tiyo gi teko mathoth e kinde ng'anyo mano bagi pacho kae. Gino manokelo tho mar ji mosekelo tho mar ji mohewo 40 ka ji mohewo 350 pod yudo thieth bang' yudo hinyruok. Gikwayo piny owacho mondo mi olu chike mapacho kae kendo rit ngima oganda jo Kenya kata en kinde ng'anyo kata bende gidwaro bende mondo duol ma ochung'ne nono tij obila e POA mondo ochak timo nonro e wi nekgo. Lide Okeo nigi ler.
Riwruoge go makedo ne ratich oganda ose obila kuom tiyo gi teko mathoth e ng'anyo ma osebed ka itimo e pacho ka kama ji mohewo 40 osewito ngimagi kendo mohewo ji 350 dhi mbele gi yudo thieth e osiptende mopogore opogore ma thur ka.
We strongly condemn the violence witnessed during the recent protests in Kenya which has resulted from both the excessive use of force by the law enforcement and also the presence of what appears to be hired goons. The police's use of lethal crowd control weapons like water cannons, tear gas, and live ammunition, among others, against peaceful demonstrators has led to unnecessary injuries and fatalities.
Gikwa opinyo wacho mondo mi ochiw arita makare ne oganda jo Kenya nyaka e kinde mag ng'anyo kendo neno ni ratiro mag oganda okorochi.
We remind the state that its duty is to ensure that during protests, the police have the obligation to maintain public order and safety while respecting and protecting the rights of citizens to assemble and express their views peacefully.
Gidwaro mondo michak tim nonro kokalo kuom duol mar IPOA mar ng'e adier e wi nek makamago kabende gisiyo josiasa matiyo kod jonjore e rocho ng'anyo mar kwe kendo ketho kod yako mwandu.
Immediate accountability is imperative to restore order and uphold the rule of law. It is essential that the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, ensures those responsible for these actions are held accountable swiftly and transparently, ensuring that citizens' rights to peacefully assemble and express their grievances are protected and respected.
Bende gidwaro mondo mi jatend piny Kenya William Ruto oyaw dhod twak makare mana kaka nosesingo mondo mi winj duond oganda jo Kenya kaka yor geng'o midhiero manyo onene pacho ka kinde mag ng'anyo.
We are also calling on them to ensure accountability for those responsible for the violence and opportunistic crimes seen during the protests and facilitate open dialogue with citizens to address the root causes of the protest and work towards meaningful solutions.
Matimore kinde ma jotuo 24 dhi nyime gi yudo thieth e osiptal ma Kitengela level 4 bang' nyochiel gi magina e kinde ng'anyo ka moko adek manochwad gi magina e wigi yudo thieth e osiptal ma Kenyatta.
Nilikuwa pale tu kwa parking yetu mahali askari walianza kurusha tu marisasi. Nilikuwa tu kwa gari.
We received yesterday a total of about 38 clients who had some gunshot wounds. These clients, there are some who had some soft tissue injury and some had some gunshot bullet wounds.
Moko kuom jotuogo mayudo thieth olero ni ne giwuok oko mar ng'anyo e yor kwe kinde mane moko kuom jong'anyo nochako kuo. Gino manomiyo apisas mag arita wito iro malungo wang' kendo chielo gi magina.
Wamenitoa, nimetoka theater saa hii na saa hii ndio niko hapa. Tulikuwa tunaandamana sasa na ilikuwa peaceful. Kwa hizi maisha imekuwa ngumu, lazima huyu jamaa aangalie njia anaweza kubadilisha hii uongozi yake kwa sababu tunaumia.
Lydia Okay, Ramogi TV, Nairobi.